Yesu tohera manade.
Hera mari Yesu tohera mochwere.
Hera mara mina tohera manade.
Hera mari Yesu tohera mochwere.
Kutho chulo gupina tohera manade.
Hera mari Yesu tohera mochwere.
Hera mari baba tohera manade.
Hera mari Yesu tohera mochwere.
Hera mari Yesu tohera manade.
Hera mari Yesu tohera mochwere.
Hera mara mina tohera manade.
Hera mari Yesu tohera mochwere.
Kutho chulo gupina tohera manade.
Hera mari Yesu tohera mochwere.
Hera mari baba tohera manade.
Hera mari Yesu tohera mochwere.
Abiro paki, abiro dendi. Abiro paki, abiro dendi. Awuro hera ma Yesu hera go. Awuro hera mosano hera go. Kawuna nyalo wuotho, kawuna nyalo neno. Kawuna nyalo pako, kendo anyalo deno. Omiya biro paki, osana jaka yuda. Nikech hera ni, okanyal kata pimo. Abiro paki, abiro dendi. Abiro paki, abiro dendi. Awuro hera mar Yesu. Hera ni donge meti. Yaye, yaye, Hera mari Yesu tohera manade.
Hera mari Yesu tohera mochwere.
Hera mara mina tohera manade.
Hera mari Yesu tohera mochwere.
Kutho chulo gupina tohera manade.
Hera mari Yesu tohera mochwere.
Hera mari baba tohera manade.
Hera mari Yesu tohera mochwere.
Hera mari Yesu tohera manade.
Hera mari Yesu tohera mochwere.
Hera mara mina tohera manade.
Hera mari Yesu tohera mochwere.
Kutho chulo gupina tohera manade.
Hera mari Yesu tohera mochwere.
Hera mari baba tohera manade.
Hera mari Yesu tohera mochwere.
Abiro paki, abiro dendi. Abiro paki, abiro dendi.